Padziwe online TV.
Ndakulandirani Padziwe online TV.
Mwaswela bwanji kuna kuli konse kumene inu muli.
Ndakubweretserani nkhani za kumadzulo ndino takhalani bomba kuti muonere kuti mdziko muno mwagwanji nanga kuti chimene chachitika ndi chani.
Bawola milandu la principal resident magistrate kulilongwe ladutsa papero a Boni Kalindo omwana wa Manga Sabarayata pa mlandu omwe akuganizira kuti amafalitsa uthenga wabodza okudza ngozi ya ndege yomwe inaphawa chiwiri wakale wa mtsogoleri wa dziko lino a Saulo Chilima ndi anthu ena asanu ndi atatu. Koma bwalo lilati alipereka mawa chigamulo pa pempho la belo la mbusa kondwani Chimbirima Chimbirima Gondwe yomwe akuyankha mlandu onga omwewo. Akukhema mchizi ndi a lawyer awiriwa ndikakufotoza.
Tunapempha pero ya Boni atusa papero panopandi mfuu apenki mwana mwena mwaona sokunja kuno masaa panopati talowa kuna chipaja nthawi rekodi lifuna likhali nthawi bwinobwino anauti tibweleso mawa zokhuza ndi pero ya busa koma milandu yonseyi ukhuza ndi zimene ankakamba kwanu zokhuza na relationship pakati pa president apanopa ndi afuma president alisiyacha vice president alisiyacha mlandu wina ukhuza ndi
Nyumba ya Malamulo komanso bunge lochita kafukufuku la Mwapata Institute asainira na mgwirizano omwe uthandize makomiti ena a nyumbayi kulandira upangiri kuchokera ku bungweli. Mgwirizano uwu asainirana ndi kalaliki wa nyumbayi a Fiona Kalemba komanso mkulu wa bunge la Mwapata Institute lero ku nyumba ya Malamulo. Makomiti wa ndi monga oona za ulimi za malonda komanso achilengedwe ndi kusintha wa nyengo. Achadza analankhula ndi Kasimaupi.
Mgwirizano umenewu pakati pa bungwe la Mwapata Institute ndi parliament makamaka makomiti atatu a ku nyumba ya malamulo oona za ulimi malonda komanso zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo ndofunikira kwambiri kuti tidzitha kugwirira ntchito limodzi. Makomiti amenewa limodzi ndi akumapata tidzitha kukhala pansi ndikuwunikira kuti kodi madera amene afunikira kafukufuku ndi ati ndipo kafukufuku ameneyo aziwathandiza akomitiwa kuti adzitha kugwira ntchito zawo bwinobwino. Ntchito zopanga malamulo kuwunikira mabiro osiyanasiyana komanso ntchito zoyang'ana kuti nthambi za boma zosiyanasiyana zikugwira ntchito bwanji. Chachikulu ndichoti ndondomeko imeneyi kapena titi mgwirizano umenewu uthandizira kwambiri kumbali ya kafukufuku kuti makomitiwa a ku nyumba ya malamulo adzitha kupeza kafukufuku mosavuta komanso mwamsangamsanga kuti kafukufuku aziwathandizira kuchita ziganizo zabwino pa nthawi imene akukonza malamulo komanso pa nthawi imene akuwunikira malipoto osiyanasiyana kuchokera ku nthambi za boma.
Maboma a Malawi ndi Norway asainirana mgwirizano olimbikitsa ntchito yokhala ndi kaundula wa uthenga ufunika komanso udalirika. Kazembe wa dziko la Norway kuno ku Malawi Aigrid Mary Mikkelsen wati boma lawo ndilodzipereka kutukula nkhani zokhudza kasamalidwe ka uthenga mdziko lino. Tinalankhula ndi Mikkelsen.
It's a matter of getting those data available and put them together.
Nkani ndiyo kuti ofunika kupeza uthengawo ndikuyika pamodzi kuti ntchito zakafukufuku kupanga ndondomeko komanso mabungu omwe siaboma ndi omwe angafuna uthengawo azupeza mosavuta ndi cholinga chofuna kutukula dziko lino. Ndiye pali anthu omwe amatsata bwino nkhani zimenezi zokhuza uthenga ndi chiwerengero omwe akhala akufika mdziko lino kuchokera mdziko la Norway omwe akhala kugwira ntchitoyi ndi akatswiri a mdziko lino. Anthuwa akhala akukumana kuyambira chaka chatha kuti ntchitoyi ikhale yapamwamba.
Nduneza Juma Simplex Chitio la Banda ikhulupirira kuti kusamala bwino uthenga kuli ndi kuthekera kotukula chuma cha dziko lino.
Mgwirizano umenewu ndi wofunika kwambiri chifukwa kuthandizira kuti tipeze timati data statistics pa chizungu imene ithandizire tikamachita maplani aboma mdziko muno. Mudziwa inu popanda statistics information ndi data ndipovuta kwambiri kuti tidziwe kuti kodi ndi mtundu wanji wa budget andi kufunika ndirama zingati kuthandizira anthu ati. Ndinanenamonso mmene muja kuti data ndi statistics imatithandiziranso kwambiri ngakhale tikamachita manage nyengo zovuda zijati manina kuti ngozi zogoma dzidzi timanira kuti tidziwe kuti ndi anthu angati amene akudzidwa ndi ngozi zimenezi ndikati ndi wochuluka motani amene waonongedwa ndi ndarama zochuluka motani zomwe zingafunike kuti tiitane ndi mavuto amenewo popanda information yokwanira kuchokera ku National Statistical Office planning imakhala yovuta.
Makansala mizinda ya Lilongwe ndi Zomba asankha mafumu a mizinda yao atsopano. Ku Zomba makansala awa asankha a Christopher Jana achipani cha DBB omwalo wa malo mwa Dave Maunde achipani cha UDF. Mtokano watu ku Zomba ndi Emmanuel Chibwana.
Kansala ya Zomba tsopano pano iyi ndiye mfumu ya zinthu atsopano amene ndi a kansala Christopher Jana amene walowa malo mwa a kansala Dave Maunde. Jumina nina jodi maingala ni mamo onse amenama gina nchito ngati ni mamea umea wa umata lwe ndakabigani ndele ilo ngali jisa umea ni mbukali mbukali na kisa makochi na kakali za joga ndele ilo watafika sokano meneo wali kusanka mfumo ya nzinda ndi maina a Christopher Jana kumanso Anthony Gulani ndi amene analipo amene wasada defendi munthu nali ense joncho amene amene akoni amene chief executive officer wa Zomba City Council anangoli anthu amene mada amene apambana motero padakali pano Zomba City ndi Christopher Jana ngati meya kumanso Anthony Gulani ngati wajuli wawo ndi mmene mthunzini kuno ku Zomba.
Pakadali pano mfumu ya tsopano ya mzinda wa Lilongwe Esther Sagawa yalonjeza kuti idzipereka kubwezeretsa ukhondo mu mzindawo. Iwo alowa m'malo mwa kansala Richard Banda. John Boga Yuni ali ndi nkhani yonse.
Konsula ya mzinda wa Lilongwe tsopano ili ndi mfumukazi a Esther Sagawa omwe ndi kansala wa chipani cha MCP ku Chimutu Ward awasankha kukhala mfumukazi pa chisankho chomwe chachitika lachiwiri atagonjetsa a Felix Tokonombwe omwenso ndi kansala wa MCP kudera la Biwi. Asagawa omwe poyamba anali wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Lilongwe ati ayesetsa kulimbikitsa ukhondo mu mzindawo. Poyankhula ndi Zodiac pambuyo pa chisankhochi yemwe anali mfumu ya mzinda wa Lilongwe a Richard Banda wati mzindawo wati konsula ya Lilongwe ikupitirirabe kuvutika kugwira ntchito zina iwo alangiza mfumukazi kuti ichitepo kanthu.
Pimphabe unena kuti coordination omwe inalipo ya ma residents amu Lilongwe ndi Lilongwe City Council pasakhaleso gapo chifukwa anthu amadandaula kwambiri kuti mwina communication imakhala kuti breakdown mwina zambiri zikamachitika ma residents asawuzidwa kutani mafunabe kuti mwina tikamapita chisogolo amene ali ofesi imene ya umeya unena kuti pimphabe kuti maprogramu amenewo azipitirirabe.
Pachisankhochi omwe ndi kansala wachipani cha MCP kumtandire awasankha kukhala wachiwiri kwa mfumukazi. Ndine John Paul Kayuni, malo ma Zodiac.
Bunge la Catholic Relief Services CRS lati ntchito yomwe ilikugwira yomwe pachingereza kuti Restore Africa ibwezeretsa 350,000 hectares ya nthaka yomwe idakokoloka komanso kusintha miyoyo ya anthu kuchokera manja 380,000 omwe amachita ulimi mzaka zisanu zomwe ntchitoyi igwirike. Mkulu wa bungwe mdziko lino Sekai Mdo wanena izi lachiwiri kumponera mboma la Doha pomwe amatsekulira maphunziro amasiku awiri komanso kumva maganizo ambali zokhudzidwa pa ntchitoyi. Franklin Mtambalika ali ndi nkhani yonse.
Akaswiri asachilengedwe ati mu Africa mahekitara 17 million anthaka idaguga ndipo dziko la Malawi ndi limodzi mwa mayiko pa dziko lonse omwe nthaka yake ndiyo guga kwambiri. Pofuna kuthana ndi vutoli, bungwe la Catholic Relief Services layamba ntchito yobwezeretsa nthaka ya zaka zisanu yomwe ilimbikitse anthu m'madera kudzala mitengo komanso kuwaphunzitsa momwe angapezere phindu pogulitsa mpweya. Mkulu wa bungweri mdziko lino Asekai Mdoni wati ganizoli ladza ataona kufunika kwa anthuwa pa ntchito bjala mitengoyi kulekana ndi kungosamalira mkhalango zokha. Mkulu woyendetsa ntchito ya Restore Africa ku bungweri a Jonathan Thomas wati akufuna kuti pakamatha zaka zisanu akhale atabwezeretsa mahekitara 350,000 anthaka ntchito yomwe ipindulire mawanja 380,000. Wachiwiri kwa mkulu woona za nkhalango mu nduna wazachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo a Ted Kamoto wati ndi wokondwa ndi ntchitoyi.
Ntchito iyi ndiyofunikira chifatikangana panopo kumene mitengo ya theratu ndi malo amene anthu akulima andi ndizomveka chifana ngasi anthu akulima kuti azizala mbewu koma tikunena kuti mbeu zwa kamazala azizala so mitengo chifukwa akazala mitengo ndi mbeu pali njira zosiyana siyana zomwe timataugisa ntchito kuti zinthu ziwiri zimenezo ziyende yali mosi
ntchito ya Restore Africa ikugwiridwa m'maboma asanu ndi awiri a dziko lino ndi ndalama pafupi fupi 30 billion kwacha
Bungwe la ugwira nchito za chifundo la Zoe Empowers lati likulimbikitsa mgwirizano pakati pa anthu nkwabwino kuti azitha kuthandizana ndi kutukuka limodzi. Mmodzi mwa akuluakulu bungweli a Esther Chikhadze wanena izi pa sukulu ya primary ya Chimungu kudowa komwe amapereka mabuku a 1.3 million kwacha. Zambiri ndi Western Good.
Mmodzi mwa akuluakulu a bungwe la Zoe Empowers a Esther Chikhadze wati ufunika kotukukira pamodzi ndi komwe kuma wachititsa kuthandiza osati pa maphunziro okhayi komanso pa ulimi pomwe amalimbikisa anthu kuchitira zinthu pamodzi kamba kuti zitanthawu zogawana zomwe ali nazo.
Anathu watikalumikizitsa sokudera limene akukhala pokhala iwo anamasendo vutikisisa tifuna tikumbusedera kuti ndofunikira kwambiri kuti nawonso akuzotengapo gawo ngakhale wanathandizika mwa ulere malindu udindo othandiziraso anthu ena
wophunzira wa standard 7 Hosea Ronald wati kuchita zinthu zambiri pagulu kusukulu kumaphwekeletsa maphunziro ndipo angachite bwino ophunzira atamathandizana
monga mene nimakhalira inewo kunyumbako mavuto ena amachokera kwa makolo koma nimangozisiya kusukulu kuno mavuto amene nimakumana nawo apapa ni mabuku
ndipo mkulu woona za maphunziro kudowa a Barton Kangulu wati simabuku kapena zipinda zophunzirira zokha zomwe zimafunikira ayi komanso zochitika zina pa sukulu ndi zomwe zimalimbikitsana kufuna kuchita bwino koposa
tothokoza mabungwe amene akubwerapo pamene ife tilingathe kukwanitsa ndipo ndipemphulatu chifukwa cha mavuto ambiri monga nyumba za aphunzitsi mabuloko mʼmasukulu mwathu komanso zimbudzi zasezi ndi mavuto ena kuparula mabuku amene tinawo
pa sukulu ya Chimungu primary pali ana amasiye ndi olumala mwayena omwe malingana ndi bungwe la Zoe Empowers angachite bwino pa maphunziro ngati ndondomeko yosasiya mwana mbuyo ilalimbikitsidwa tine Western Guta kudowa.
Mola Bankers Association of Malawi BAM lukhulupirira kuti dziko lino litha kufikira malingaliro ake pokweza ntchito za ulimi zokopa alendo komanso migodi yomwe amati ATM strategy pa Chingerezi. Mtsogoleri wa bunge la BAM Philip Madinga ndiye wanena izi pomwe amakapepesa President Chagwera pa imfa ya wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Saulo Silima komanso anthu ena asanu ndi atatu. Dickson Chivadigondo anali kumeneko.
President wa Bankers Association of Malawi Philip Madinga wati komiti yawo yakandondomeko zosiyana-siyana zomwe zithandize boma la Malawi kufikira malingaliro ake pachitukuko maka masomphenya a Malawi 2063. Malinga nda Madinga, ntchito za ulimi zokopa alendo komanso za migodi zothandiza kwambiri popeza ndalama zakunja komanso pereka mwayi wa ntchito kwa Malawi.
Ifeyo ngati mabanki tikufuna kuti tipitsise tsogolo chitukuko cha dziko lathu linolo. Masomphenya amene onse tinalemba tonse a Malawi tifuna kuti tibwere munjira zosiyana-siyana za ulimi, za zokhuzana ndi tourism, kaya za magolide, kaya zopitisa patsogolo kuti tizitha kupanga forex yambiri. Monga mukudziwa Malawi ndi anthu nonse kuti foreign currency ndama yakunja ikumasowapo pa dziko la masipala.
Mneneri wa President Chakwera Anthony Kasunda wati msonkhanowo wathandiza kwambiri kuwunikirana na ndondomeko zosiyana-siyana zomwe zingathandize kulukula dziko lino pa chuma.
Ya president anapempha kuti ayi tiye ntonisese kuti nkhani ya mabanki kusunga chuma tionisese nambala ya anthu amene akusunga chuma ikuchulukirachulukira. Komanso a president ananena kuti ayi tiye tikamakumana tikamakambirana zinthu zisangotherapo kukambirana tiye ntoniseni zoona kuti zitenga ndithu kuzitengera patsogolo kuzikatakambena zija tizizikhazikitsa.
President Chakwera anakomananso ndi utsogoleri wa mabishopu a mpingo wa Katolika omwe anapepesa kamba ka imfa ya Dr. Saulo Silima yomwe anali mkhristu wa mpingowu. Malo mazodiac ndine Dickson Chivwati Gondwe.
Unduna wazamtengatenga ndi ntchito wati ukuchita choteka kuti upeze njira zomwe zingathandize kupirisa patsogolo ntchito za malonda pakati pa dziko lino komanso mayiko oyandikirana nalo monga Zambia ndi Mozambique. Mmodzi mwa akuluakulu mundunawa Charles Mtonga wati mwachitsanzo kudzera ku ntchito yotchedwa Southern Africa Trade and Connectivity Project yomwe ikugwirika ditandizo lojogera ku World Bank boma lwiyetsetsa kuthana ndi mavuto omwe amakhudza ntchito za malonda maka kudzera ku njanji zanakala komanso Beira. Henderson Charles Msusa walemba lipotiti.
Kuyendetsa ntchito i Hastings Ntonga wati mavuto omwe ali pa njanji ziwirizi akumapangitsa kuti amalonda dzivutika kutumiza kapena kuyiranisa katundu kuchokera ku maiko yandika nawo. Iye wanena izi pa mapunziro omwe anakozera atulankhani pofuna kuwaonikira za ntchito iyi.
Icholinga cha boma tikufuna kuti no manjira zambiri zitukuke mu project imene iyi alimbikitsa kwambiri kuti tingoona chidwi chathu, tingoona Nakala ndi mbali ina pang'ono Beira andi njira imene iyi maiko amene akukhudzidwa kwambiri ndi Malawi, Zambia ndi Mozambique.
Pakadali pano Charles Ntonga yimwenso amachokera ku nduna omwewu wata kukhulupirira kuti izi zithandiza kuchepetsa misonkho yochuluka yomwe amalonda amapeleka.
Chembekezo chathu kuboma kuncho kuti titapanga project bwinobwino monga mone tinayerekezera tipanga kuti mayendedwe athu kuchoka ku Malawi kuno kupita ku port ya ku Nakala kwambiri ikukhale kosavuta
pa ndalama zokwana $150 million zomwe zayikidwa pa ntchito iyi. $75 million ndi ngongole pomwe $75 million inayo yaperekedwa ku dziko lino mwaulele. Malo mwa zodiac kuno kudowa ndine Henderson Charles Msusa.
Tsopano tiyentoneza masewero. Akatswiri oyankhulapo pa zamasewero ali sabata 10 zapitazi zinali zopatsa chidwi pakaseweredwe ka matimu mu TNM Super League komabe pali zambiri zomwe matimuwa akuyenera kuchita kuti ligi ipitire kukhala yabwino. Akatswiriwa Christopher Njeula ndi Perry Chinyama akuti kufikira pano timu ya Silver Strikers ndiyo ikuonetsa chidwi chofuna kukhala akatswiri koma kukhala kudya mfulumira kuyeneratu kuti ndi imene ilenge ligi pomwe kwatsala sabata zina 20. Bright Kanyama ali ndi nkhani yonse.
Ligi ya chaka chino ya TNM yakhala ili yosangalatsa komanso yaonetsa kuti matimu alimbikira kwa sabata 10 zapitazi. Akatswiri oyankhulapo pa zamasewero ayamikira momwe matimu asewerera komabe akugwirizana kuti pali zinthu zingapo zomwe matimu akuyenera kuchita ndi cholinga choti ipitire okhala yopambana. Pomwe ligi ikulowa musabata yake yachinamba 11, timu ya Silver Strikers yomwe madziwika kuti ma Central Bankers ndi yomwe ikutsogolera mndandanda wa matimu ni mapoint 26 pakadali pano. Timuyi yakhala ikuchita bwino kwambiri ndipo ndi imodzi mwa matimu omwe matimu ena akamakumana nayo akuyenera okhala okonzeka. Ngakhale wavomereza kuti timu ya Silver Strikers yamba bwino kwambiri, oyankhulapo pa zamasero Christopher Njeula watsindika kuti ndikudya mfulumira kuneneratu kuti Silver Strikers ndi yomwe ikhale akatswiri.
Ligi imeneyi ikusangalatsa kwambiri chifukuti matimu akukana kwambiri komabe sitingayambe kumaneneratu kuti athawe ndi chikwamani ndani.
Kumbali yake Pare Chinyama wati pomwe kwatsala masero 20 kuti timu iliyonse isewere mu ligi iyi ndzachidziwikire kuti mpikisano udakalipo ndipo pali zinthu zingapo zomwe matimu akuyenera kuziwunikira zomwe zingachititse kuti katswiri wa ligi wa chaka chino akhale wapamwamba.
Ena amene timayembekezera kuti akhoza kuchita contain ngati Bullets iyo kati adwalika pang'ono si kusonyeza zoti ikhoza kupanga nawo Bullets umafika game number 10 isakuoneka ndi mpamvu zenizeni zoti ikhoza kuchita zabwino yambo mandikaikitsa zochitika disi koma usitingani neletu pakati pano kwa first round koma ndibe pa game 10.
Pomwe timu ya Silver Strikers yatsogolera ligi matimu ena ali ndi chidwi kuti achepetse mapoint omwe alipo pakati pa iwo ndi Silver yomwe ikutsogolera pakadali pano monga Kamuzu Barracks yomwe ili pa nambala yachiwiri, Mighty Mukuru Wanderers komanso FCB Nyasa Big Bullets yomwe ikuteteza ukatswiriwu. Mmalo mwa zodiac ndine Bright Kanyama.
Epa ndiye pamapeto pa nkhani zathu zimene tinakubweretserani pano pa Dziwe Online TV zomwe zinaulitsidwa pa television cha ya Zodiac. Ndiye ino amene mmatsatira Dziwe Online TV takhalani pompa komano osayiwalaso chinthu chofunikira kwambiri kupanga like, kupanga comment komanso kupanga share post imeneyi tikukuyamikani ndithu ino a Dziwe Online TV kuti ndithu mumakhala mukupanga share ndithu maposti athu tikuti ziko mukwambiri kwa ino amene imene mumayigwira ntchito imene tukuya mikani ndithu mujimve mtima mwanumo kuti tikukuthokozani kwambiri zikomo kwambiri pachimeneji pano pa dziwe online tv tikuti madzulo abwino.